Oimore janeno malolio TV kamoramora maintiere akaw thuolo nieri marwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odul e studio mar otieno ma kawuono wan kod wende studio adamie thuolo mondo omi ofulnu nyinge eka wadhi mbele ko twak marwa mar otieno ma kawuono ka thuon wach mabende wadwa wuoyo otieno ma kawuono en dak gi nyithind nyieki. Machiegni ahinya chenro mar duond mine nyalo nyisowa nyingi.
Erokamano, kuom nyinga iluonga ni Sylvia Auma Onyango. Ada Kisumu, atio Kisumu.
Ero kamano. Machiegni ahinya chenro mar duond mine otieno ma kawuono ka bende wadwa wuoye dak gi nyithi nyieki. Kaka in Sylvia ninyisa ni isedak gi nyithi nyieki kuom thuolo mang'eny kata nyaka ne idonje Kenya nyaka gie sani eri. Inyalo nyisowa ni nyithindogo niyudo ka gintiere, like ne gintiere higni adi to ne gin nyithindo adi?
Okay. Nyithindogi ayudo ka mamagi osetho. Gin nyithindo machako dago ka mamagi osetho. Mokwongo ne ja klas abiriyo, iluongo ni Frank Otieno. Mar ariyo ne pok ochako baby class, iluongo ni Daniel Amemba. Matin pod ne ja higni ariyo, iluongo ni Samuel Ouma.
To e seche mane yudo nyithindo gi kiere kaka ni I make sure ni gi accept to seche mane donje Kenya kapok adhi kaka ni make sure ni gi accept bedo bedo piny gi nyithindo gi eki mondo unyisgi ni ne makodi dhi bedo mama gi manyien kendo ibiro take care of them mana kaka mama gi ne timo e kinde mane ongima.
Ng'ama ni nyaluo godo kende ne en wuoyi maduong' nikech en ema ne koro ng'at mane inyaluo godo mang'e ni gima dhi mbele. Kech machielo kaka koni pod ne tin gi nyithindo ariyo matindo mane ok inyal bet godo. In fact, matin mogik to nokong'e kata ni mama gi otho. Koro mane wawuoyo godo en mana maduong' kende ema ne baba gi onyiso ni koro nikech mama osetho, koro wayudo mama machielo mabiro rito.
To ere kaka nokawo news kata wach makamano, ere kaka no accept, be no accept kose ok no accept kaka mama gi manyien?
Seche mana donje keny gi wuoyi maduong' mane mane koro nyalo reason maduong' ni en no orwaka. Seche mana donjo kech aparo ni nyathi maduong' kaniyo to neno kaka ibet gi nyithindgi matindo to aparo no neno ni ng'ani kaka obiro odwa ka obiro rito nyithindwa. Koro seche mana donjo aparo kata ka mokwongo kapod nadhi mana limbe tado to yudo kopenji ni ibiro duogo karang'o? Ibiro duogo karang'o? Koro chieng' mana dhi koro yudo ka like ne onge moro ni nyathi owey onge winjruok moro. Akia kaka iwacho gi dholuo rebellion ne onge.
To nyithindo gi eki iwacho ni mokwongo maduong' no kende mane nitiere e klas abiriyo to moko gi endi pod ne tindo. In kaka ng'ama miyo ere kaka nikao thuolo marom nade nikech yudo ni nyathi ka nyathi nigi kido mopogore opogore kata nitiere gigo mohero kata kobedo chiemo kata kit rwakruok. Nikao thuolo marom nade mondo mi ing'e nyathi ka nyathi e yo makare mondo bonding no obed mayot?
Mokwongo Frank en wuoyi mokuwa ahinya, en ng'ama quiet. Daniel bende okuwa mang'eny. Nyathi mane ineno mane tisumo gikni ema neno ka at least en ineno ka obedo no bi machiegni. But Daniel gi Frank gin jok moko ma gin gi akia na wacho ni gimuolo, yani nyithindo mok chapni ahinya. Koro Samuel ni ema niyudo ka at least ka obedo notin taparo ni kech koro neneno ni mama gi onge mama gi noweka pod otin koro neno ng'ama obiro kaka mama gi. Koro ka nobiro machiegni kabisa.
To e kinde go eko man bende ne idonje Kenya yudo ni seche moko ng'atni ng'ama kata jaodi masani jaode nosetho be nitiere maybe comparisons manotimo e kindi gi jaode mosetho gigo ma noneno ka oketi wacho ni for example onya wacho ni jaoda ne timo kama to ino kane gitimo kama kose ne onge gima chalo kamano.
Pok otemo nyaka sani. Pok otemo.
To kata kochopo e kar mar nitiere ka nyalo bedo ni nitiere kaka ni handle nyithindo ma seche moko ne chwanye to nyalo kelo gwandruok e kindu to ere kaka ne i-handle situation machalo kamano?
Kwa kasi koni ni nyathi mane chap ne enye ni Samuel. Ingin nyathi ka ok en nyathi moro ma ibiro yudo ni ok timo gik maricho gima biro keti ni chwanyori kodi bedo matek. But anya wacho ni first mondo gime gikawi ma giwachi ni koro mama it will take ok en automatic. Mar adier ok en gimoro minyalo wacho ni ng'ato biro e odwa to biro kawi seche go. Nyithindo biyudo time maro mondo mi gisomi to ng'ani endi en ng'ama dwa nokawa ko an bende an gi time maro mondo mi asom nyithindo gi to nyithindo gi ang'o gini ma gihero koso kanye ma giwinjore be natimo negi makatimo negi to biro chwanyo gi oro biro kelo gi machiegni. Koro yudo ka okang mang'eny mane okawo mondo mi abond kodgi giduto yudo ka gite koro ne gisenore mae mama ma koro wantiere godo koro ne gibiro machiegni.
Be niyudo kes moro amora ma nyathi ponono kata nyathi maduong' miwacho ni at least en noseng'eyo gik moko ma seche moko kimiye kata tich moro to wacho ni an minwa ok ne timna kamaendi ang'o momiyo nidwa natim gima chalo kama?
Ada gwero kamano ne nyika iluonge ni Rosmindo nokayude no train nyithindo gi nigi nyithindo mong'e tich and iyudo ka Frank ne nitiere tije manong'e ni ma tija monjiro be natimo kata okinyise tiyudo kotimano otimo chiew gokinyi nwadak mbito chiew gokinyi osedhi gokinyi omo pigi olokoro odhi skul. Koro okibiro ni en type moro ma ibiro yuari kode ni tim gima kama. Kuom nyithindo adek achiel kende mane ma kata sani wawacho gin Martin miluongo ni Samuel to gi mara ma iluongo ni Moses gin iyudo ka nitiere nyithindo ma gin tichno. It's just natural. Yani yani ok giero. Gin jok moko ma kida to nyaki chun. But ariyo moko gi gin jok moko mohero tich. Makati iwe ni mondo tim tibiro yudo kotimo nyaka mani paro ni ok obi tim yudo kotimo.
To eseche go eko ma ng'ato odak gi nyithi nyieke, iyudo ni nyithindo gi eki gin nyithindo ma min gi nosetho, gi fill that gap mar min gi no, mar the biological mother. In kaka step mother gi, ere kaka onego bed ni i-discipline nyithindo gi eki mondo kata ka okoso, ong'e ni mama to chwada nikech akoso, to ok nochwada nikech ok ohera, nikech ok en minwa monyuola. Ere kaka onego bed ni discipline gi hera mondo kik i-fill that gap mar nyathi ma min gi osetho?
Ng'ama miyo marito nyithindo ma min gi osetho, ber ka ing'eyo ni nyithindo gi, gidwa okunjiro be ni migi, nitiere kung ma kimiyo nyathi tichalo ng'ama sando nyathino.
Yes.
To nitiere kung ma kikono ni achwadi nikech nitimo achiel ariyo adek to ng'ena adieri kata ka en odhi obet piny to odhi one ni mama ne chwada nikech natimo ang'o
nakoso.
Koro anawacho ni kuom nyithindo masebet godo gi seche mane nyathi okoso tabro bet kode piny takone koni ing'e ni timo makosa aina ni to miyo kata ka koro amiyi punishment to ing'e ni en amiyi nikech nitimo gi to ken moro ma itimo ma mar inyo nyathi itime ma in away actually in away ma ung'e ni adieri na timo marach to mama ne timo ang'o temo mana losa. Koro okonjiro be ni seche ma idong' kech iyudo ka samoro ng'ato nyalo bet gi chuny moro ni ma nyathi yani oketo chuny moro malil. Yani mirima te odwa keto kuom nyathini.
Yes.
Mano okonjiro be notimo kuom nyithindo nikech gimbe gin mana kaka nyithindo. And then ma unjiro be ni ng'ato timo seche midonje ken.
Yes.
Ni mabe ni donje ken and ken midonje ni nyithindo gi min gi onge.
Yes.
Ine makoro ging'i kaka min gi. Koro they get that motherly figure ni idwa dhi ni inyasaye oketi ka mondo dhi irit nyithindo gi kaka nyithindi. Ok idhi ni kao gi ni nyithindo kaka nyithi nyieki. Erada wacho ni nyithindo gi onge chieng mosebiro ga e pacha ni gin nyithi nyieka. Ana kao gi kaka nyithinda. And in most cases junge ga ni mago nyithindo. Inyo ka jipenjo na to nyithindo gi ni nyuolo gi karango.
Yes.
Nikech ka gineno igni to pogore. Nikech an ka nadonje kenyo to nadonjo ni abiro rito nyithinda not nyithi nyieki.
Pero kama be nitiere time mora mora ma ponono ise discipline nyathi ba jaudi owinjo marach obiro ng'ise ni kama ok onego bed ni timo kose onge?
Anya wacho ni first in my introduction okacho an mama mowar mong'e Nyasaye. And seche ma ing'e Nyasaye nitiere gimoro mitimo mokitim to extreme mabro dhi chonyo ng'ama chia.
Yes.
To ka nitiere mineno kotami kana neno ka nitiere maneno ka koro tami ten mang'ise ni ng'ane notimo gima kamaendi koro nyalo wuoyo kode kaka babagi mondo winji.
To e kindego eko ma bende in isedonje keny ni onge nyathi moro amora e seche mane Nyasaye ogwedhi gi nyithindi in iwuon ere kaka koro iyudo ni jomoko ponono ka pok onyuol onyabedo no ohero nyithi nyieke gi nikech en Nyasaye pok ogwedhe gi nyithindo to seche mane koro Nyasaye ogwedhi gi nyithindo ere kaka ni make sure ni nyithindi gi kaachiel kod nyithi nyieke go eko ok owinjo i-treat gi ma equal maonge ng'ama ong'e ni kata nyithindi gi ok ong'e ni magi ok owetewa ma minwa onyuolo?
Aparo kanyuolo nyathina mokwongo mokwongo to Nyasaye nokawo mar ariyo iluongo ni nyathina mokwongo e ot koro ma iluongo ni Victor 2003 then machielo Moses 2006 koro nyithindo gi Nyasaye nomiya rieko moro ni akelgi kaka nyithindo ma nyithindo achiel nikech gin owuon ma mokwongo kata ong'e ni min gi gin ging'e gi pachgi ni mama gi ne onge.
Yes.
But sebet kodgi kata mane mama gi otho gi pok otemo kang'iso jowetegi ni ng'e ni wan mama wa onge. To kata mana meke ga gi Inya yudo kama duong mananyulo 2-3, noduogo fwenyo. E higa mar 2016.
Yes.
Kana atimo graduation mara mar masters. Kakoro baba gino keto gipiny. Toluongo wuoy matin kakono ni Samuel adwa ni bed piny. Mondo iwinj wach nikech mama uni nochako riti kapod itin. Kanye koka Victor noduogo penjo ni to mama, ang'o matimre? Frank, Daniel, Samuel, mago nyithindi. Then akono baba gini ni mani chako topic no koro ni kakitiba. Then Moses, tuduogo fwenyo mana igani. Dwe mara dek, kakoro noti mo party ni uwi maduong milongo ni Frank no yudo scholarship and TOD somo Sweden, Switzerland, Zurich University. Eka koro baba gina wacho, nete mwacho ni kawone nudi ching mwago ni nyasero kamano, edada gune jao dairo kamano kumrito nyithindo gi, kane mini giyotho. Eko kas, Moses be like, mam, ang'o matimre, Frank, a member, Samuel ok nyithindi. Koro nyasaye nomiya rieko mar mondo mi akel gi ka nyithi ot achiel. Ma adieri kata sani thoth ji ok ong'e ga ni mago nyithinda manyuolo. Nyasaye omiya ng'uono no mar miyo abed kodgi, wabond kodgi kaka nyithinda manyuolo. And that encourage mine ni en gima nyalore ni nyalo rito nyithi nyieki madongi, mang'eni mabed ka ong'eyo ni gimbe ginyalo bed gi kamoro. Nikech mama timore ni seche nyithindo ginayudo ka gin nyithindo.
Gitindo.
Kana bedo mama marach fast, kata skomb gi dok gidhi.
Dok gidhi school.
Dok gidhi school. Tanya paro ka Frank ochako donje form 1, baba gi ticho kethore ni. To nasechako diploma mara. Takono baba gini, anasechopo mara. Wadhi mbele gi somo Frank, anabro dhi mbele gi somo. Kendo kochope form 4, ticho chako kethore. I was doing another diploma. Achaka kono baba gini, I'm stepping aside, mondo Franco tiki sombe. Kaini mama maranji, tibiru wacho ni anadhi mbele gisomba, mano wajige. Koro, apari nyaseo semia that nguono, mondo mi, I raise nyithindo gika nyithinda.
Yes, yeah. Ero kama we waka uyoyo matin. Jani umalolo TV, wabiro ka uyoyo matin, kaito wabiro duogo itelo mara riyo, mara chendo niri, mara duwande mine, kai studio maruti eno maka uono, anka indi koda Sylvia Auma. Kabendewa tun wach mabendewa wuoye en dak gi nyithi nyieki kabende Sylvia ng'iswa kanyo ni en nyaka nodonje keny osebedo kodak e yo makare gi nyithi nyieke go eko mabende onge ng'ata ng'ata manyalo ng'eyo ni mago ok nyithinde monyuolo. Kik imedo mana kete e TV marwa mar Lolo. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chendo nieri mar duond mine kama kelo ni chendo nieri nyinga Joyce Odur e studio mar otieno ma kawuono an kaendi koda Sylvia Auma ma bende nyisowa sigana mare kaka osebedo kodak gi nyithi nyieke ma bende koro ok ong'eyo kata ni ok en min gi to girwake kendo gikawe mana kaka min gi monyuologi. Akawo dhi mbele kod twak machalo kamaendi Sylvia, be nitiere challenges mora mora ma bende isekale e kinde go eko ma bende ni i-raise nyithindo gi eki minyalo hero pimonwa kawuono?
Challenges manyalo wacho en first, ka korko kawa, to baba gino dhioke puonj. Koro kano doke puonj, yuno doke somo, nodhi medo tiagre. Koro iyudo ka mine, biro kako nini, ini nyako matin. Ere kakibukuri iwe ni biro rito nyithindo
mokimagi.
Koro ngeni magi gik maka ngato chike ite. Ka in yako matis mako kono njeti chike iti. Bro mio, iweyo po mandetu manu terika. Tukore iti mangoa. Iwinjo weche. Giti chako we moki iti mangmuki rito
mbe.
Another challenge ma aparo ni manintire en wei matin. Wei matin nintie kaka no dhimo uwinjure. Yani, akene no neno ni baba gyo ere kabisa. Koro iyudo ka sama unodhi mo odwa chalo ka gimo kier. To Nyasaye nodwoko duoke kende wang'ayo. En iyudo ka gik mano timo nopogore. To kuom challenges manokalogo, era no pod ning'isore.
Yes.
I don't think it's proper to say the challenges manokale, but nitiere challenges ma nyithindo ma kijende kale. Koro kane oneno ka okale gigi to pod era no pod oneno mana kuoma. Pod era no pod oneno mana kuoma. Magi kono dogo wacho ni mam. Nafwenye ni karine miera odini molo?
Molo
jite. Nikech iyudo ka kihandlugyo. Seche ma angidwa dhichi, kichudo ka jomamine, kanya tiyo sechako ni dwa kier matini. Kara mondo ikonyo uoge kier ni, to initi mangoa, imedo ne match, mondo koro omed siko. Nochupo na time, makata nitire time, manodhi mwenye ka school oko, for 1 year. But ni coach era, maino uone manudugu moko na ni, ankora dog school, mudugu moko na ni mam, adog school, takone ni, isend mi bet penyiri timo role play gi samwe ni mnon indiro ni dog school mwati ni mam a dog school adiri nyathi ni nyaka ne dog school sani en nyathi modok moluo line maber to kore neno kopo ni okin ngat ma kokain miyo madwano oso omedo mwach ne nyathi to nyathi kira diri ma we modhi modhi onko moneni en koro timamo ojuangi to kwa ngiso gi era
yes
to kwa mbido belamo negi to nyasaye dhi maduogi
line.
Magi chak, magi bed nyithindo ma imbi nyalo wacho ni en anya paro kata chieng' moro karomo kode to nitie gima notimo takone nao in kori dwa naluongi ni nyako emu kona embu make fun ni mam an kori bro luonga ni Samantha takone ni koro kadwa ni tim gigi eki ado ni kwa romo to chieng' kora yudi kichan kam to kona ni naju nang'e ni mama bro ngado bro rido na ngima to gik man wawacho kode go te odhi monoso
Atoka ekinde go eko mani donje kenyi udo ni ponono nitere jonyuol moko moko ero kata ni nyare gi odhi katedo katoted ne ngat machuore nose jaode nosetho. Be nitere challenge makamano mani kale kata ko kod in-laws gi kata ne jonyuol ni kaginyise ni kikited ne ngane nikech jaode nosetho.
Kana romo gi jaode nadhi mang'iso baba gi mama gima ne timore. Then baba na maduga fwenyo manaka koro na yuko baba na last month tarika paga boro gima ne baba na nungi umiso jaoda enu wono norwako tunodhimu umiso jaoda ningeni kao nyatina maduo te ene mchalo kaka nyako kendo kaka uwe
yes.
Tadua ni riti na godo matini ni to mama na tunoko nani kana dhia pimo ni tukona ni angimo kadware ni idhitedo dhako malariyo tonga machigyo seto the odd no kingini nyasayo ketini dhirito nyitindo ma majonyuol gi osetimang'o
osetho
to mama na in-law embe nosetho anya wacho ni mama ni ne osiepna nikech aparo ni embe nyasaye notiyo kode kano neno kaka narito nyithindo gi manu wabedo osiepe ni wan osiepe manyaka koro inya yudo ka seche moko jaode ne nyalo wacho ni koro imaya minwa koro ok anyal wacho ni nitiere gimoro mana nyalo wacho ni nayudo kuom in-laws na kata jonyuol na mane wacho ni kamidhie ni rach
athoth ni yudo kata ni ka nyeke odake dala kap gitegi ngima. Yudo ni seche moko ot mokuongo kata ot marariyo nyalo yudo ni mama moro kata seche moko ngiso nyithinde ni kik associate kata kik kony nyithi nyeke moro ni ka nyithindo sebedo madongo. Ere kaka inyalo ngiso jogo manitiere keny ponono gitepod gi ngima mondo mi gitreat nyithindo gi gidag kanyakla kaka wete ma kata ka gin gi mine ariyo to maber ni wuon gi en achiel.
Kaka nyalo ngisogi ni jok modak gi yani mine opogore
yes
to wuoro tachiel
yes
amba bantu to be baba na nen ngama nigi mine ariyo to wuoro achiel gima nyalo wache ni yande nyithindo ojuro be ni miyo jonyuol gite luoro ka baba oni nitiere gi mon ariyo kata en gi mon adek
yes
ka ber ka dwech kaka nyasaye dwaro nikech baba no sere u together ujuro be ni treat ute kaka nyithiyo ot achiel mo ujuro be nu bedo gi winjruok omiyo mine and sana sana gini wuok kuom mine nikech nyathi bro winjo gima mine
gi wacho
ka koro mine mo ujuro be ni ng'iso nyithindgi ni adwaro ni mondo ubed kaka gimoro achiel to bans gisebedo miyo ma japuonj mararach ti idhi pogo nyithindigi gipogore nikech giwinjo gima mama gi wacho koro kaka ng'ama miyo in mwinjuro be ni ng'iso nyithindi ni adwaro ni ubed kaka gimoro adi kendo kik ing'is achai to ka in miyo ma ka nyathi otimo makosa to kidwar correct nyathini endi kendo ikone ni gimotimono ber tiyudo ka nyathini bedo gi grog horns. To koro owacho ni kamama mano owacho ni gima natimo cha ber. Koro yudo ka en gima dhi to kelo pogruok. Koro an adajiwo mine ni kopo ni intiere dala mantiere dong.
Yes.
En jukumu mar mine mondo wuo gi nyithindegi ni un jok modak e ot adi. Dala achiel. Dala no winjore be ni dongo kaka dala achiel ma onge pogruok. Gimomiyo awacho kamano anya wacho kuom meke na nyithinda.
Yes.
Nyithinda madongo gi matindo gi gin osiepe.
Yes.
Gierore. Nikech anya paro this time mane wuoyi maduong' ne dwaro ni nyithindo gi odhi olime. Tagocho ne takone ni Frank, amemba gi Sami kende mabiro. Moko gi ok bibiro. To kona ni mama, ka nyithinda te ok nyal biro, nyithindwa te ok nyal biro, to kare koro ki ng'ato bedi ma Nairobi. Then kanyocha wadhi timo graduation party, oyudo ka Victor ntiere school. To an koro ang'iso baba gini, ng'ene anyocha sekwa ne Victor arusa, kane wadhi arus Frank Mombasa, sano kachaka kwa arusa kendo. Kiny nene mogocha ni mam, anantiere geto mar school adhi omo Victor. Matindo nufil ni, onge gima unyuro beni timore. Kanyithindgigo onge. Gidwa ni gimora mora magitimo. Gitimo ka gintiere kanyakla. To ma timore mana nikech in kaka miyo. Ere kaka idwa brot nyithindo. Gidwa kono ni magi mingi noseto aketgi bang'e. To magi mekena. Okunjuro benwa timo kamano. And I also dajimo mine marito nyithi nyike gi.
Yes.
Gimomi wedikinge ni ino kine Lwanda. Inyalo to sa asaya. To nyasaye ondiko.
Yes.
To seche mise treat nyithindo moko gwi maricho. Meki gikodong. Gidhi chomo. Koro nyasaye winjuru beni miyo urieko. Kaka urito nyithindo ni kata ka chieng' moro nyithindo gi dongo gin gi kargi. Bobro paro chieng' moro make lwet nyawadgi. To bro mana paro mano ka itiyo kodgi maber.
Thothne ang'e ni gimoro thago ga mine kata gima mine ni godo ilunga ni nyiego. Yudo ni seche moko nyithi nyiekegi kata seche moko riek maloyo nyithinde gi eki. Koro ofil ni nyithindo gi ok onego bed ni dhi e skul. Mage gem onego bed ni dhi e skul. Ere kaka joma mine onego bed ni keto nyiego thenge mondo mi nyithindo gi eki gi bring up e yo makare.
Koro mano kiwacho in a scenario like kaka mara. Ng'eni mara obeto pogore nikech meke na gi onyuol gi chien. Ando kibing'e ni nyathini oriek.
Kata
nikech pod koko chako skul. To moko kaendi, moko ka osedhi madongo. Kori ngini kakidake to nyigo ni makariek makakikithi school. But gima date mawache ni yade, anya paro ka nyithinye kama duong, nentie mro manedwa no dhye boding kabisa. To no kwa tiri. Koro kano chopo ni meke gani unjurubi ni baba gine dwa no dhye, nata mro makone ni yaa. Nyakwa kate uniformity. Kaka maka noko dhye boding kai primary, e kaka magibok bidhye boding primary, nikech mano kore bro kelo gimoro nyathi ini nyalo timo gi chuny maler but kie kaka nyithindo ka bro kawe.
Yes.
Wan mama no kudwani wadhi e boarding to wan to koro nyithindo go to koro tere. Koro umjiri nyasaye umiwa rieko mondo ki gimoro bede ni sibling rivalry. Bet nikech kaka ni koro gin gibro neno ni wan no ketwa wadhi mana day school teto meke neka koro chopo to koro itere boarding. Koro umjiri beni mi nyithindo gi thuolo tema chandre ka nyasaye umiteko. Ka in ng'ama miyo man gi nyithindo misenyeki otho ka nyithindo gi dongo to koro gidhi skul migi equal opportunity migi ikonogi ni maa watimo kamaa and mana nyalo wacho ni as much as wan gi nyithinyi kamana rito wan gi nyithi yuo cha bende mana tere skul kane gitimo class 8 gite nuwacho mwacho ni nyithindo gi nyaka dhi skul te. Nyaka gidhi school te nikech seche mangi weye koro mago nyithi yuana seche mangi weye to meke nigo timago obro bedo ting ne jowetegi. Koro yuka nyithindo gi form 1, form 3, form 4 nyaka form gidhi school achiel gite. Nyithindo go podo oherre nyaka sani. Koro apart from nyithinda man godo gi an gi jowuoyi kenda riyo machaka medo and kiyudo gi gite giluongore ni gin nyithi abuya gite. Koro matin ni luore kaka in ng'ama miyo. And most roles lies with mine. Mine manyaka los. Od kata muma be wacho e Proverbs pradega chen ng'ama miyo ema gero ode. Dhako ma riek ema rito ode.
Yes.
To dhako ma fuoto tima.
To keto ode. Ero kamano. Ka wadhi ka watieko chenro ni eri. Wach ni mogik minyalo weyo go jogo maneni sani.
Wach mogik manyalo wacho ni jogo manena sani. Ni kata ka in samoro nitiere jok moko mabe samoro nitiere a situation makoro na nitiere cha.
Yes.
Nyathi ma nyako, idwa dhi katedo, yudo ng'ama chore osetho and gino thago pachi. First kete ni Nyasaye. Nikech Nyasaye man gi msingi duto tetetete ichako gi
Nyasaye.
Mondo mi rieko kidonje kenno mondo irit nyithindo mang'o midhi yudogo. And then also mine mantiere keny sani samoro ni nitiere keny to in gi nyithi nyieki. To iwacho ni nyithi nyieki theko. Nondri anena kaka in owuon. I-treat nyithindogi nade momiyo githeko. Nikech nyithindogi ok nyal wuok awuoka from kuma giaye. Or, and then, gimoro achiel kendo mene ni dichuo bende nyaka mi, mine gi support. Nikech ka ng'ama dichuo ok omiyo mama ni support mar rito nyithindogi, to dhi bedo matek. But ka in ng'ama dichuo to, ka idhi tipimo ni jaodi ni nyathi otimo gima achiel ariyo adek, kaka ng'ama dichuo. Imbe nona ne watie und wach ni e mondo mi kony nyithindo gi owinjre gi ng'ama miyo. But yes. Ka seche moko ng'ama miyo dhi obiro to koni ni ng'e ni nyathi ma kamano timo gima kama. To nikech in kori dwa neno ne nyathini huruma. Ok ino tiend wach ni tiweye kamano. Kendo kinyo chako timo. Koro iwacho ni rech ko kikunjo kapod otin. Kapod onumu. Kose tuo kuje bro okay, bena matit. Koro en rol mwinjiro beni ng'ama miyo gi ng'ama dichuo te mang'o konyore. Koro anada kwa encourage ni mine en gima nyalore. Rito nyithi kiye. Koro kaka nawacho nyithinda gi, Frank sani timo PhD mare, na yude ko ja class 7. Daniel ose graduate last year. Samuel sani is a third year University of Nairobi. Matini Nyasaye nyalo miyi teko. Kata gi resources wuon kikine ni pesa magolo gi gin mag nyithi nyieka. Timatima minyalo tumo Nyasaye chieng' moro protein.
Erokamano. Jandino Malolwe TV gi kanye mwachopo godo e giko mar chenro mar Duond Mine mabende ne waiko ni Lolwe TV otieno ma kawuono kane an kaendi kod Sylvia Auma kabende otemo jiwo joma mine mondo obed gi hera ne nyithi nyiekegi mondo girit nyithindogo e yo makare. Gino manyalo miyo ngimagi mambele obed maber kendo nyithindogo nyalo mana konyogi kaka ne ginyalo konyo mingi monyuologi. Nyakendo warome chenro machielo oriti masani nyinga Joyce Odoro.